Sombulula u 4 olingana no log base b of 81. Kuthiwa ke sombulula ubani? Sombulula u b. So masikhumbuze kuba ithetha ukuthini le nto. Le nto ithetha ukuthi u b xa simanyusa ngo-4 siye sifumane u-81. So manje ndiyibhale ngolunye uhlobo ke. So u-b xa simanyusa kuba kaloku u-b base yethu. So xa sonyusa i-base yethu engu-b ngobani? Sonyusa i-base yethu engu-b to the power 4. So siyonyusa ngo-4 sizofumana u-81. So ndizawuphinde ndiyibhale. So xa sonyusa u-b wethu ngo-4 siye sifumane u-81. Ngokuthiwa masithini? Ngokuthiwa masisombulule u-b wethu. So uzokhumbula uba sizama usombulula u-b wethu. So mele sicinge ke ngokuba leliphi inani apho eliziphindaphinda kani ukuze sifumane u-81. Okanye xa ucinga ngo-81 ungambona uba u-81 i-perfect square, so u-9 omphindaphinda ngu-9 oba ngubani? Oba ngu-81. So okanye u-9 squared usinika u-81. So ikhona into emela siyonyusa ngo-4 ukuze sifumane u-81. So u-9 ngokwakhe ngubani? Ngu-3 omphindaphinde ngu-3. So yenye ke u-9 u-3 omphindaphinde ngu-3 nomnye u-9 abe ngu-3 omphindaphinde ngu-3. So le nto ithetha ukuthi nayo izasinika u-81 kuba u-3 times 3 usinika u-9, u-9 times 3 asinike u-27, u-27 times 3 asinike u-81. So ithetha ukuthi ngu-3 to the power 4. So ithetha ukuthi u-9 squared uyafana nobani? No-3 to the power 4. So ithetha ukuthini le nto? Ithetha ukuthi inani elithile esilonyusa ngo-4 esifumane 81. So siyazi uba ngu-3 esinokunyusa ngo-4 sifumane 81. So siyayazi ngokuba u-b olingana no-3 kuba kaloku u-3 to the power 4 usinika 81. Okanye ke singathi u-log base 3 of 81. So ithetha ukuthini le nto? Ithetha ukuthi u-log leliphi inani esinolunyusa u-3 ngalo ukuze sifumane u-81? Singanyusa ngabani? Ngo-4 ukuze sifumane u-81. Yabona ke le nto ndizakucisela yona ngoku. Ungayonyusa ezinto zombini ngosebenzisa i-fractional exponents. Usenoyenza ngolu hlobo ke. So ungathetha ngu-b to the power 4. So ibe ngu-81. Ucinge ke ngokuba mawunyuse ubabini amacala wakho ngobani? Ngo-1/4. So uyazi ke xa unyusa u-b to the power 4, so ithetha ukuthi u-4 uzophindaphinda no-1/4 seke ngokushiyeke u-1. So ibe ngu-b. So kweli cala ngapha uzawuba no-b, ngapha ube no-81 to the power 1/4. U-81 to the power 1/4 uzoyazi ke uba yona uzawuba ngubani. Ithetha ukuthi le nto kubani sayiphindaphinda? Leliphi elinani esizalonyusa ngo-4 kuzifumane u-81? So ithetha ukuthi izawuba ngu-3. So enye indlela ke ubunoyibhala ngayo lena. So apha ubuzofumana u-3. So u-3 to the power 4 usinika u-81. U-81 to the power 1/4 usinika u-3. Kodwa ke le nto mhlawumbi ingaphazamisa kwangoku. Kodwa into ebendifuna uyazi bekumela uqonde ii-logarithm zakho uba yintoni esenyusa ngo-b. I mean u-b simenyusa ngo-4 sifumane u-81.